You could only guess. Gore go ra gore motho wa gare e le se motho hela e le le ruri khosi ya batho ba le ha ya nna hone se se isa se o se se re ye re pholose hela sa ka o ne ile matla go ipholosa o re wa ke se sengwe re o ga tshwarwa ka dilo tsa rona rona re ha ka lebaka
lebaka le
oh ha etsa are rara o nkgopole ha o tsena go fana are amaruri amaruri ke tla go gopola ha ke tsena go paradise ha o tsena motho wa go texta mo WhatsApp are mo Facebook are a go founetse a gore a are o mogopole
Have far danger in those. Watch water.